niba kundana
niba
niba kundana balimbyi batanguye kera nabantu ba mbere bankana nshaka kubona bari bunga wama wibaze none umusare nshaka kubona dufate par exemple nka Fabrov na Bifis bari kumwe Sadubinafizo wapi Sadubinakito mu wapi nibibaho rukavuti nibari ko bafiki umusa afise ijwigiwe undi afise ijwigiwe ikintu bahanura nibarawe baje hamwe bahuze baraho muziki yo mu Burundi hanze hano wogera umwe arose 1 million views ntashaka kwereka uwundi nzira yaciyemo ugira
Tuko kwenye King Nice Company. Tunatengeneza mikate ya kila aina, mikate sampuli zote zipo. Kuna mikate inaitwa pain miel, unaikuta inatengenezwa na asali, mayai, maziwa ndani kwenda mbele. Unakuta mikate inaitwa Dodan. Hii mikate hii ina sampuli yake kama hii hapa. Hii inaitwa Dodan, unaikuta ndani pana maziwa, pana mayai kidogo. Alafu kuna ile pain miel ambayo tumesema mwanzoni ni hapa. Unaikuta ipo na maziwa, asali na mayai ndani. Kuna nyingine inaitwa pain au lait ambayo haijatengenezwa kidogo iko ndani lakini sampuli yake iko kama hii hapa. Umeshaona? Hii hapa ina mvimbo fulani. Hapo ndani unakuta kuna mayai, maziwa, kuna viungo tofauti. Alafu unapata kutoka ipo Katumba. Pembeni na Sumarte inaitwa King Nice Company. Mikate aina yote ipo bei nafuu. Bei sawa sawa na bure.
What's up, what's up, what's up guys? Comment vous voulez? Mumeze neza comme d'habitude vous allez avec MC Dola Ninja, Dola Mafia, Dola Kapuga, Dola Capitale behind the camera. Batmix aka byose umunsi yagaruse Batmix yashikiye kuri camera. Bro, salama sana kandi misuhuko cyane aho wahora. Twibaze ko waje ku give. Batmix behind camera. Uyu munsi ni umunsi utobye ni umunsi udasanzwe ndi kumwe n'umustar niko noshobora kubyita n'umwana ariko araza mu industry yacu y'u Burundi. Reka ndamwe kaza kuri microphone za FTV mukabwira subscribe kuri channel yacu kandi mongere miko twatu kumuna Boulangerie King Nice tanga imikate irimo akanovera na mablebra ibintu vya ma wa wa wa. Yes hi guys, umeze neza ga bro?
Yeah, yes na mo fa man ga bro. Ingi umuganwa lekanda mosa bakunzi ba FTV kwa dukrikana bose.
Yapo yapo yapo.
Ndabakunda cyane.
Yakubata kuwuzi mutumire wacu no munsi ninde wo turi kumwe.
Yo kubatanzi beshi ni kwanza ni King Riboso afike umuganwa umwanditsi umwanditsi umuganwa
hey. Umuganwa ni zina jiwawe cyanke ni zina
umuganwa na bantu babayo mu Burundi bafite icyo bamaze ba hari cyo batumye kuba turi uno munsi
kwiye
niyo mpamvu tukwiye kubiyitirira ibintu byabo tugomba tubigendera.
Okay, nico gice muri iso umuganwa uyu munsi urumutumire adasanzwe kuri muri FTV iwacu nkuko ubibona twakwakiriye muri biro
asante
tuzi ko atari we wenyene mbega mugenzi wa mukorana canke staff ya mukorana ari hehe bimeze gute muri bangahe?
Oh, mvuze King Riboso niho kushobora kuvuga I create team, I create music. Bo ni beshi n'umujyango w'abantu beshi.
Okay.
Umva umwe arasoka nitwozira rimwe. Gusa umwe hari niho nundi abari gusaka kanya turi bane. Abahungu turi batatu n'umukobwa umwe baramuzi baramumvise mu ndirimbo shasha yitwa Dumba no ku maposta yacu. Ego.
So muratubwiye ko muri team y'abantu bane ariko no musari washoboye guseruka uno munsi. Uyo munsi watuzaniye bibikorwa byinshi. Dusanze kandi tuzi ko uri kuragerageza gukora mu ndasi kugira ngo utere imbere. Rero nshaka kukubaza ikibazo tukiraho nyine. Mbega we watanguye muziki ryari? Team yanyu mwatanguye muziki ryari? Kugeza isaha bikorwa mu bigeje bimeze gute?
Mbo jewe kubwiye natanguye muziki a 2017 je nyiri kwitishi wanje ndakora ndasora indirimbo ya kwa ongeza mbo abantu barayumva baramakuru aje abantu bayumvise birampa ingufu ndakora n'indi ndirimbo yitwa Beautiful niko nagize abafana abo bafana nyine baca babagenzi tubana hafi na hafi muri repetition bamfasha cyangwa umwe nawo kunumva bafite talent ko bari ndimo ndabwira ati ni muze baratse bararirimba ndumviriza ibikorwa byabo muri studio turakora indirimbo ya mbere irakundwa ya kabiri rero n'ubu tukuma dukora mugabo umva dufise uko ibintu bipanze nk'ubu umwe wese azokora undashikigwe hama tuje hamwe
urusanzu uri umuririmbyi bashobora kuyikora mugabo gore ugiye twumve tukwakire twumve ibintu by'imicyano amateka
non, vekash dumba togosha cyane freestyle.
Na kiba ari yose nimba ari freestyle duhanye ni nimba ari dumba nimba ari iki.
Okay. Bamwita misose arakoroga maze nka dumba. Kubita kubita dumba oh oh ongeza ongeza oh 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 niache niingize kwa mdomo mdomo una meno eh hey nyemeza guy nyemeza guy
thank you so much uyu ni nimwe mu ndirimbo zawe ziri kuri YouTube mufite ndirimbo zingahe kuri YouTube bega abantu bashaka kuziraba bazikura kuri site ya
bo kuri YouTube Instagram Facebook hose turiho Instagram ni King Liboso official Facebook King Liboso YouTube King Liboso hose ni King Liboso ndirimbo ziri kuri YouTube ni Dumba na Togosha na Ongeza izini nazo ziri mu nzira navuba banyene ndafise abanyize mu ndirimbo yabo twakarabaje the boyfriend nayo nyene iri mu nzira
yego mufise video zingahe kugeza no munsi
oya kakanya na video turakora
na video murako
oya
muri ko muraraba numunsi mwaje muri FTV kugira ngo dushobore kuganira iki dushobore ni ikiganiro ko musaba ibikorwa byanyu bishobore kugera kure mbega nica ikintu musaba abari ko baradukurikirana muri uno mwanya
wa kintu cyambere nabasaba no kuja kumviriza ibikorwa byanjye cyangwa byacu kuri YouTube kuri Facebook mukadufasha mu partage ushobora kuba udafise kuduha amahera kugira dukore video mugabo ukagira partage ikabona umuntu
akamenya ibikorwa
byanjye agatuma aduha icyo kintu wewe wari udufitiye ku mutima kandi ndumva ko ari uba wabikoze wicho tubasaba mufise uburyo bwo kudufasha mudufasha nimba ari uburyo bw'amahera nubwo uburyo bw'amapartage n'ikindi kintu kiba gikomeye
So bro none mwebwe muri ko muraraba biraborohera gukora umuziki murafise uburyo canke kugira ngo hagere isa mufite indirimbo zibiri ni bandi bafasha mu mugongo nka team yanjye canke kugatwe cyo wabo
cyaje nta numwe afashe mu mugongo
okay ni wewe wimanaje
kirese nyine bijya by'abajama bakumva ati umujama arashoboye
abajama
bavuga ati umujama arashoboye reka tumufasha kamuga byishinje nifasha yego
Donc urafisa kandi kazi usanzwe gukora exterior ya gashobora gutumuronka amafaranga.
Sometimes muziki, muziki nakazi bishobora gufatana n'ikindi kintu.
None ku ruhande rwawe muri ko muraraba aho muyigejeje niyo staff yawe niyo team yawe. Mbe ni usanzwe ubarongoye.
Ari cewe nyene kuko nje na nayo
tanga. Ubonye mucatsi nko gukora video. Urabona ko ubwo buryo bwo gukora video ri kalifiye mushobora kuburonka.
Bon video tuba twarayikoze video tuba twarayikoze mugabo hello video dushaka dushobora gukora umva video zito twe dushaka ngo dukore video basi iyo dusubiza hasi dushaka kuja imbere mugihe turi tutarakwiza ya video iyo dushaka reka se turabangira twe turongereza twe turakora ibyo dushoboye hawa mugihe tuzoronke video izivuga ati abantu ntibaje gusubiza umuziki inyuma kuko twabikoze kuri audio niko tubishaka kubikora kuri video
ndakubaza akabatsi ya gatonyi urazi ko mu gutangura umuziki habaho aba upcoming akabaho aba underground akabaho aba star n'aba superstar mu ivyo byose wewe wihe kibanze cyane
cyane
mu bino staff ya mihe kibanze cyane
cyewe je nta kibanze na kimwe ni abafana bonye ni obama
cyangwa ni
obama ni obama kibanze
guys turi kubona kingi
yes na mo fa marga production boy ftv
mboso
muganwa
muganwa ndaki yeah guys twibaze rero ko mumeze neza turacabananya tuyagana kingi ni mboso mumva ko ibintu bimeze fresh togere tubibutse kandi kugira subscribe kuri channel yacu ya ftv desa singanze tikundi so rero akajambo kanyuma nashaka kukubaza kubijanye n'umuziki uri kuraraba umuziki wawe wawutanguye ofisi ya ntumbero ni hehe hantu wifuza gushika
cyaje umuziki nawe utanguye ofisi ntumbero nyinshi cyane nkuko zimwe natanguye kuzishika ko gusa nashaka umuziki unyegereza abarundi benshi unyegereze abantu bari hasi unyegereze abantu bari hejuru
donc mufashanye
ngira icyo ndabamariye eh ntumbero mfisi
uri kuraraba abandi baririmbye bamaze kugira izina ngaha mu gihugu bamaze gutera imbere niyahe soli tumaze kubabona ko nica kintu wo bahanura nk'umunyamuziki nka kuko n'uburenganzira bwa kuvuga ikintu uko bikibona
ikintu no babwira nibakundana
niba
nibakundana barimbye batanguye kera n'abantu ba mbere bankana Nishaka kubona bari boom. Wama wibaza none umusare. Nishaka kubona
dufate par exemple nka Fabrov na Bifis bari kumwe. Sadubinafizo wapi? Sadubinakitumu wapi? Nibibaho. Rukavuga ati ne bari ko bafiki. Umusa afise ijwigiwe, undi afise ijwigiwe. Ikintu bahanura ni barawe baje hamwe. Bahuze barawe muziki wo mu Burundi ahandi hantu wogera. Umwe arose 1 million byuzi ntashaka kwereka ubundi nzira yaciye mu kugira iro. Abona ati je nije shoboye je nye.
Ibyo nibiri nga mu Burundi gusa no hanze iyo urazi nk'inkora n'imbazi imisizi ya bikonde gangi na wasafu urabigira
nk'iyo ni business bo barimo. Bo babikura bagashaka kuri cyangwa bakaronka amavyu. Ngakije kugira amaposte kuri stade.
Okay. Aho yene ni urega cyane.
Eh, umba bo twebwe turonka amaposte bo babigira kugira bagira kumaro babeshe. Njye mavisa yo barabagurira. Twe tubigira ngo kuri stade. Unanise kuri Twitter ntaka.
Bezi yo muri kati.
Yo muri kati.
Eh, ngo no mutuma bagenge bakamukubita umva bimaze. Umva. Ibintu bakwiye kwikosora nabonye.
Twebwe intumbero yacu ya FTV ni media yaje kugira iteze imbere abaririmbye bakiri batonye eka ndetse n'aba star. Nica ikintu ukubgawe ushimira ama media ariko arakora mwimisi hari ama media ataraba uyu chanku chanke neze ntambamye maze gura nabandi ba journalists batandukanye ko yandi ama media iyo basabye nk'ikiganiro chanke ushatse ikiganiro uburyo bahora babyitwaramwe nica n'ikindi cyanyuma ugira kumva ushimiye cyane i FTV yacu
bwo kintu cambere muri abantu babagabo Mwanu wa wakabo Hala wanumisha dushua kukuni hivi Hala wanumisha dushua kukuni hivi
Shimira tani manajere tani wa FTV
Kana mshimiri na wenye kwanza wali kwa duki kuna mgire sabone like kuri FTV
Manajere wa
mshimira Bakuli yunu bikome
Kani naba kuzi muziki warabizi Hacha wafu ati mjesi shuola kumoha ikigano kuko sinda muzi ngamwe muravuga ati wewe ingo
kana je urumva wandondeye kuri telefone
bavuga ati wewe ingo haba ndi batana kwishura urumva mugamwe bwe mu bantu babagabo kandi nababikora bamenye yuko twe tiko turafashwa natwe tuzogira ama TV wacu
ufite umuziki
kandi twe tiko kandi natwe tuzogira ama TV wacu abo nabo baturondere nasuzubabwiye ati eh muri ibuka ivyo mwakoze mu kahise
Bro reka tugushimire cyane.
Kanje ndabashimiye.
Sinzi ko hari akajambo waba wari wifuje kutubwira ati watutakubajije apa yabakunzi babagukurikirana hari gishashu bafitiye.
Ikintu nababwira kwanza kamaze shimire mwebwe nyine suye ndabashimira kuko ni ibintu byiza. Hama abakunzi b'umuziki w'u Burundi n'abakunzi banje ni King Boso n'umuganwa ni kujya nyene ni King w'imbere. Sinzigira ndabashira hasi bandanya munkurikirana mufasha mu supportinga. Wewe ushaka icyo twokorana karibu ntabirebire no kumvikana gusa ndabakunda cyane.
Eh thank you so much. Yo what's up guys? Mwumvise kumuna King Boso ashobora kutuyagira byinshi no mujene adasanzwe no mujene ariko aragerageza gukora yababwiye musimbire kuri YouTube mugire aga subscribe gusa gatonye mugire nza mateka. Mari kumwe na Dollar Neige do MC behind camera but mix aka vyose umwami wa mateka kuri camera. Mwibwe gira subscribe kuri channel yacu. Ndabakunda cyane guys.